Kei te pukuriri, te tumuaki takirua o te ropu torangapu Maori, ki te whakatau a te kaunihera ārohe o Taranaki ki te Tonga, e whāna ki te mana whakahaere i te putanga wai o Cold Creek, ki ngā kaiahuwhenua o te takiwa. Kei te tautoko a Tariana i ngā whakahe a te iwi kainga, a Ngati Ruanui.
Well, I'm outraged. You know, fresh water is going to be the biggest issue that's going to confront all of us as members of Parliament and all our peoples who live out there. I mean, I'm a river person, and I think it's outrageous that farmers should be put in a situation where they control the water resources for a region. It is wrong.
Kei te tukuna i te kaunihera he pire, ki te aroaro o te whare pāremata, hei tuku i te mana whakahaere o te wai ki ngā kai ahuwhenua, ko tahirau o no te kau. He pērā te āhua, ahakoa ngā tono a te iwi kāinga o Ngāti Ruanui, kia whai wāhi ai rātau ki te tēpu, whiriwhiri kōrero ai.